kanzike maphoyisa masotla mwahle lapha yalo kufaka khathi namaphoyisa ke asayitshele correctional services athi ke vele ke noma kanjani ayicela ukuthi ke imali yawo akhulisele wona ke maholo sikhulumisene ke lapha masotla mwahle na wantile ke wakadludlu secretary general wephute mayiphola lenzaba ke elesimo lesikhwa lapha yana ke emaphoyisa emaphoyiseni nakhona ke kuma wada nabo ke ma security forces
simemo lesifuna kusendlulisa emaphoyiseni masotsha nemawada sinye ukuthi kwecala leli veleli lokufuna nikwade ukuthi linenkinga yepolitiki liyinkinga yesecurity kwesibili lokufuna nikuconze kahle hle ukuthi kwanyalo niya abuse ngukhosi lokhu ungafuni kulalela emaswadi kuthembe ukuthi kutawusebenzisa nini bunisebenzisise kumabhutse wasebenzisa emtsakeni kwechaphisi seyiphelelwe uyidla nayita uphelelwa ngishukela uyilahle lapha. So leto tindwe leto timo leso simbeka esigabeni lesingasiso kahle nemaswati. Thina sikacabani nani sicabene nalaba lini lamva kwawo lini badifenda bonine lesingavumelani nabo lesifuna kunakisa thinikwadi ukuthi bede luvelo ngani kubona ukuthi abanamsebenti nani njengoba banganamsebenti nawo onke amaswati. Bukani ukuthi imiholo yenu injani. Niyohola nga-10 nga-quarter past 10 bese iphelile. Bukani ukuthi indlu lenihlala kude. Kude nihlala kabuhlungu solo nokwatona le encane leninado solo nazanywa ngithi 2017 manje sima progressive. Le katseni. Bukani imphatho leniphathwa ngayo angigcilatwa kuphela bukhosi mphinzi ngigcilatwe ngiloko kwabosuphira lokulata kwenu kudlale ngani kuniphathise kwetilwane kwendlule ugange ngebafati benu netimfombidim naningekho kunithume ukuthi nihambe niyoshaya emaswadini wabulale sesifikile isikhathi lapho khona ndawuvuka vuka uvule emehlo ngwane ubuye udlale lichaza lakho lelita kwenta ukuthi esakhe livele litawubangcono lemaswadi lapho khona emaphoyisa kutaba ngamaphoyisa esive hhayi emndeni nangomlayeto nesimemo esisendlulisa kuthi nesiyiphundebokini ukuthi amaphoyisa nemasotsha nemawadi akasuthi bambelela vula nemehlo ndawulimala nako lesikushoyo.